Ka tahi tonu nei, ka puta mai te whakatau a te kōti ārohe o Tāmaki Makaurau, mo George Baker me tana whakamātau ki te kāhaki I tētahi kaitiaki mauhere me tētahi atu mauhere I te whare herehere o Paremoremo. Kei roto a Baker I te whare herehere o Paremoremo, mo te kohuru ia Liam Ashley te kaumā whitu o na tau, I roto I tētahi waka kawe mauhere I te tau 2006. I tua Baker, hei roa ia mana no ki te kaupare I ngā whakapae kā haki nei, ko te tikanga ia kia whārā noa ake te roa o te whakawā, engari I te mutungi iho I te kau rā kē. Hei te maramo o mahuru, mōhio ai a Baker, mena ka tāpiri hia atu, he wā here here ki tērā I hoa atu ai ki āia mo te kohuru I a Liam Ashley, mena rānei ka whakaaro ke ake te kōti ki te whai ara autaki.